tswaba fambela etala le bangwanyane tswaba babela tswaba komba mfolo tswaba komba stuku tswaba tetele ke sabala tswaba komba mfolo tswaba komba stuku tswaba tetele ke sabala. We'll be right back.